kang tibila na wana ATM mo nang kulpen.
That's why I like you. Pa 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 pa. Kiligiti.
Ntlo ga seng tlo ga go le gone dikoloi tseo ga sa gagwe.
O se ke ma ba khotsi ba hao, ba ka ke be proud.
Ke tanda, ke khisa.
I love you too.
The Queen, Mondays to Fridays at 9 p.m. only on Imsansi Magic.